Noas, pele sibingelele, pele somukele yona ngichannel, igama upha Soninge. Sizokhulumela ngabombelo bathathu. Ngiyathemba ukuthi uyaphila kakhulu la ukhona khona njengamanje. Nkulunkulu ekulonde, Nkulunkulu ekubusisa. Siyabonga nje ukuthi uyasilandela kuyona ngeichannel iNewsflick. Kodwa kungakhohlwa usilandela phana on ETV every Monday ngo-7:20 kuya ku-8:20 siwe sikhona every Monday. Kanti ke ngolwesibili sikhona laphana kumsakazo empumalanga kwisifundazwe Mpumalanga, umkhondo FM 98.6 i-frequency. Kanti ke ungasilandela online uma kuthi kawukwazi ufika kwi-frequency www.radioapp.co.za. Usilekthe-ke laphana umkhondo FM ngo-5:30 every Tuesday. Kanti ke sikhona la kwi-channel yakho, silandele nakhona. Siyabonga ukuthi ke uyasubscribe, siyabonga ukuthi uyacommenta. So kubuya siphendule. Sikhumela ngephupho lika Balele Mashangu. Phakamisele la ukuthi uthila ukucela ngincazelo umalelo nophupho kuhamba la emoli udibane nabantu mhlobo abadayisayo on stall bese bakuba mhlobo ibhodla le gold ligoli le champagne. Uphinde futhi lapho phevakashele-ke nomngane wakhe endaweni engathi-ke i-guest house. Kodwa uma kuthiwa uyayikhiya kusakhiyeki-ke ekwazi wafika umnyazi wendlu-ke ezongena uthi-ke is-confusing, kodwa-ke uyabonga. Singakuchazela ukuthi-ke into ebalulekile la inxanxathela yeyitolo esikhathi esiningi akubi uphawu olubi. Sengancika ukuthi mhlawumbe kusuke kwenzakalani ngeso sikhathi lesi noma yini usuke uyibona yenze kuleyo nxanxathela yeyitolo. Kodwa-ke uma upha la ngokuthi uhamba kwinxanxathela yesitolo uphawu lolu olungaba luhle olungachaza la ukuthokomala okuthile lingasho futhi ukukhonzwa noma ukuthandwa. Phinde lingasho ukuthi mhlawumbe unabangani noma unabantu abanobungani obuqinile noma unganobuqinile nabantu abathile abaqotho futhi. Kanti futhi la uma ukuthi uyayiphupha la uhamba lapha kwinxanxathela yesitolo ngaphinde kube uphawu olungasho la ukuthi kungenzeka uzothola amandla ukuthi ukwazi ukufeza mhlawumbe iy'fiso zakho, noma njengamanje umatasatasa ngezinto ezingahle zenzeka ukuthi ube yinqubekela phambili uphinde futhi uthole-ke loku usuke ukufuna empilweni. Kusho ukuthi nje uphawu oluhle kakhulu. Sibe libika nje izinto ezinhle ongahleke uyithole esikhathini esizayo. Kanti futhi esingakubala lokuthi-ke njengoba ethi-ke la uphinde waphupha i-champagne nalolu uphawu oluhle kakhulu. Uma ubheka la uphupha ke-champagne uphawu lungasho la ukuthola mhlawumpe ingcebo enkulu mhlawumpe ungalindele noma kungazelele empilweni. Futhi kungasho ukuba nesikhathi esihle sokubungaza mhlawumpe izinto ey'thile esikhathini esizayo ozoba naso. Kanti futhi la uma ungenze uphuphe la bekuwupha-ke leyo champagne uphawu futhi lapho lungabika inhlanhla nempumelelo kuloku usuke ukwenza, noma kusho ukuthi uzohlonishwa ngenxa-ke mhlawumpe yeqhaza noma-ke yegalelo lakho emkhakheni okuwo njengamanje. Kanti-ke esingaphinde sikubalwe la ukuthi ukhuluma nangokuthi la uphupha-ke evakashele kumngani wakhe. Uma kungenzeka kube umuntu ophupha la uvakashele mhlawumpe umngani wakho uphawu lolu olungabika mhlawumpe ikusasa elingcono nelithembisayo impilo. Kusho ukuthi kungenzeka izinto zakho mhlawumpe zihambe kahle ngasekusaseni lakho esikhathini esizayo uma kuthi usiphupha uvakashele umngani, kungasi uye ovakashele wena kodwa-ke kuwuye wena umvakashele. Inkinga ingaba sekumhlawumpe uma kuthi uvakashelwe lapho singakuchaza ngendlela, but uma kuvakashe wena kusho ukuthi kuyathembisa ukuthi ikusasa lakho ngenzeke libe ngcono esikhathini esizayo. Asikhulume la usiphiwe Mbambo. Uthi usiphiwe Mbambo uma uphupha udlumengo ovuthiwe kungasho ukuthini. Singakubalela ukuthi-ke uma uphupha udlumengo kungasho la into yokuqala singayiba lokuthi umengo ovuthiwe omuhle uphawu oluhle olungasho la inhlanhla lingaphinde lisho la iy'ndaba ezinhle nezimnandi ongahle uzithole maduzane. kanti kula uma ngenze lokhu uphuphe lo mango ubona nalolu phawu futhi olungabuye libike mhlawumbe ukuthi uzokwazi mhlawumbe ukunqoba iy'nkinga noma izithiyo ey'suke y'phazamisa inqubekela phambili uma kulowo mango loyo mhlawumbe awubolile futhi ngemuhle yabona. Kanti-ke la aphinde sikhulume-ke la ngamalulwane nje ukubheka amalulwane kukhona umbukeli okwabuza la ukuthi mhlawumbe uphupha amalulwane kasho ukuthini uma uphupha amalulwane angeke abike okuhle ngoba amalulwane siyawazi ukuthi iy'lwane lezi zihamba ebusuku kakhulukazi futhi zihambisana nemoya emibi so uma ngenzeka lapho uphe mhlobo amalulwane uphawu lungasho ukuthi mhlawumbe ungase uthole isaziso sey'ndaba ezimbi ngenzeka mhlawumbe utshelwe ngokuphela komsebenzi noma mhlawumbe uzobhekana nezimo mhlawumbe ezingahle zenze ukuthi ugcine sewukhungathwa usizi nomunye empilweni yabo. Mhlawumbe ungahle uthole iy'ndaba zokufekela kwey'nhlelo kade unazo noma kwemiklamo kade unayo empilweni futhi uma kokumululwane kanti okunye singabona uma kungenzeka mhlawumbe uphupha la ahlasela amalulwane kade ungumfundisi. Uphawu lolu olungabe selusho ukuthi uwumuntu wena ongenalo iso likamoya noma awunawo amandla noma ubuthakathaka futhi ungase ulahlekelwe isikhundla sakho osiphethe njengamanje sobe umholi lelo ebandleni lakho. Uma-ke la uphupha ukuthi liyakujaha noma liyakuxosha ilulwane futhi lolu uphawu olubi nalo olungaphinde lusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka kuzokuba nzima ukuthi ukwazi ukunqoba mhlawumbe izimo nezimpi zobuthakathi osuke ubhekene nazo noma uzohlaselwa iy'nkinga nje esikhathini esizayo ongeke mhlawumbe wakwazi ukuthi-ke uyinqobe kalula empilweni futhi okunye singakubalula ukuthi uma uphupha la ilulwane likuhlasela noma amalulwane-ke kuhlasele nakho kufuloku ngaphinde kube ukuthi kunomuntu okufisela okubi noma kunomuntu ophazamisa isimo sempumelelo yakho noma kunomuntu okubophela amanqina enyathi. Asibambe la sokade siqhubeke sibuke amanye amaphupho kodwa-ke inamba yami ikhona uma ukuthi uyaphuthuma ungangifonela kuyo kanti kungakhohlwa usilandela on ETV every Monday 24/7 to 10 to 8 ungakhohlwa usilandela umsakazo umkhono FM 98.6 esifundazweni Mpumalanga silandele lapho ku-www.radioapp.co.za.